our school, and only as a for no akuma crystal, or no yen any that so. Yen suffer school at the siano, and I drew so no. Yaw at the siano etosu in sia el cotai emu. Yashana watch ya a tree when I sia a ho hoa or opno ano. Na at the siano emma you who say. As an anna is a four quire a ho ho el museum as I assess on. As I say, oh, who are crowned by Faso Iodine, any a ho ho atna, the patro a yenny, and a radding uncle corner on a yen a casano. And ne quesia da geno, Adusiano, Edmay and say, the Pomacho Maya and Shemmy Mendano, a tifias medimay, way a ye a topic I edda na watchy munina Adusiano, so on my cassia bay na a war honomo, not on yanko pon. Any Israel for in a air cassam, or shall not shed ye, and an attain would ye any senior or ne Israel for a dinner noir. Not on my jarra a new while on bits me, and the one who are to two Israel home. And don't see, say, answer your share near Unyan Coupon a day a share yen, sir, any senior Unyan Coupon any a dinner noir, as I say a man a son bow and my yen, and don't you ever cassay. On my cassia bay, and not where then, or send a ye and as I say, why and not or chain ye break cry ye woe a radding uncle from patch ye won't pina, ye write a neck with said that I do send a door so congratulable, more than a tea in a good drink a ye. Trade on from Kwame, I said, Danny, a young county said, and then you know, or church tray and a day, see a bar, when you're more one at church tray, we used to demo. Amen. Yamima, and a quesad, I do send it if you ask him, Eddie May and say. Moon fa she and kahon na afen so moon ye be in free mo. Wa may I can cansem ewo Deuteronomy chapter 1 and afen so Deuteronomy chapter 2. Kokobo poti ben na erade de ma won fa na shede ene na temu de no ho na adenti na oye adie we infitiasie no ara na adenti na infitiasie no ara ena ebade ebo Israelfo no koko yen impa se na Yankopon enim nia ebesi anaso se onim ni payen adwene ene yente bia timpempi no okasa etre na afen so onam na difo bebre so etu yenfo ene nti se okoye bibi na se bibi epushi upe aye ana wadwen humio numie no yenkan akenkan se ne yenhwe kokobo ana Onyankopon edema Israelfo no a door, so you're born a tougher. I discern in the name one or say, I can cancel in the name one, say, now I fear Israel team. I shed ye and ne at a mudia a merry tremor say, a monye no, na monya and qua, na ma, na mako akofa as I say, a radding one anonym yank upon the remamono. Moon fashy and kahona, I fear so moon ye be and free moon. I shed ye at a mudia on yank upon the man Israel for no a ye. Nem ransom do a or the share one anono. Na afen so or san so a bow on kokwa se. Titi a honi son. Ena afe em ransom nina seno can se won yi bin from fabin kahon. Ninina rana or bow on kokwa e den. E fahon. Yan shedding a kopon e ka se or de be ya won. Se wo what dan won e ni a tre na. Yon kwa verse 26 no. Ene, mefre oso ne asase se eme di mu adansye se yera na mu ben yera entem so e fri asase mu retrim jordan akofa no eso. Mu nare nchere so na imu munu se ena mu be se pasa. Na erade be pansa mu egu amanaman mu na ebe kamu mu kakrebi ewiase aman enyina emu asafo erade asemuni. Amen. Ye di ebe jesu amen. Ye tu yinkazi ya jesu amen. Tada emu ye ya. Nenzu nyanku pondo ye pa. Inti na dene de yina ano. Okwaso ara etre tre ye. Sen ebe ya ebe den. Ebe nya asetina pa. Ebe nya dan kwa edi ama yankra. Eno nti Nyankopon e ka kire yen se ode ne mbransem ahyeme no mienu ano ode ahyeye akoma mu ode si yen enim yen diso na amayan kon so hwemu anaso se yanko ohaw mu empo no se yekomu a ebeden ebetimi ebesan so efri mu esan se yen Nyankopon a yen som no senior otie senior ne ne yeye etie eno nti mpempi no yɛkɔ ɔhaw ɛne amanneɛ mu na sɛ yɛntimi ɛngyina mu pɛ na ɛyɛ Onyankopɔn ahyɛdeɛ a yɛnhwɛ ɛndi so nti ɛna daa yɛbɔ Onyankopɔn soboɔ daa yɛyɛ bɔne a ɛne kwan sɛ nka akristofoɔ yɛyɛ daa yɛkeka nsɛm a ɛne kwan sɛ akristofoɔ yɛyɛ adeɛ baako a menim ne sɛ daa wotae ɛkan wo bible wotae ɛto nnwom a untai enkoye bone esan se dane dane nyanyankopon asem no ebo adoma ewo wutrim odwe ho anopa awia nyankopon so eye no kwafo se oma ne honhom no eboyen obi biara odene ho atu kristo so se obo moden se onye nia kristo akasema onye no Nyankopon so eye den ebo moden se ne honhom no eden ɛka yɛn ho na ɛbɛ dɛn ɛbɛ bɔɛn the moment a yɛbɛ mane no na afei yɛyɛ nneɛma a ɛnsɛm fata ɔse adɛn nti ɛna nipa no bi ɛpɛ sɛ wɔsesa Onyankopɔn mmara wɔnim Onyankopɔn paa nanso ɔpɛ sɛ wɔsesa mmara no adɛn nti a moma yɛnhwɛ titiri akristofoɔ yɛnu ayɛ nim kyerɛsɛm no atwerɛdiifoɔ bebree na ayɛ dɛn abɛ wiase bebree no na ɛka nsɛm a ɛni mu ɛfa kyerɛsɛm no ho moma yɛntie deɛ ntie a satan are ataa so rebɔ mmɔden biara sɛ ɔbɛtoa nneyɛeɛ a ɔhyɛɛ aseɛ ɛwɔ heaven no so akɔsi awieeɛ sɛ ɔbɛsesa Onyankopɔn mmara no wabɔ mmɔden ama ewiase dodoɔ no ara agye n'adwenkyerɛ a ɔredi di dwuma wɔ heaven ansa na ɔrebɛhwe asase so no ato mu sɛ mfomsoɔ wɔ Onyankopɔn mmara no ho na ɛhia nsakraeɛ yɛhu ɔkwan a ɔbɔnsam nam so de nipa redi dwuma ɔbɔnsam n'ani ate ɔbɛyɛ n'afɛn mu deɛ biara sɛ ɔbɛdɛn ɔbɛwie ne Nyankopɔn mma ɛno nti moma yɛni nda hɔ Onyankopɔn mmara no ɔse ɔbɔ mmɔden biara sɛ ɔbɛsesa Onyankopɔn mmara no sɛ wodwene tete Israel abakɔsɛm no ho a wobɛhunu sɛ mpɛn pii no wɔkɔ amanneɛ mu a na ɛnyɛ sɛ wabu wɔn ani agu mmara nhyehyɛeɛ no so wabu wɔn ani agu mmara nhyehyɛeɛ no fa bi so a ɛkyerɛ sɛ wayi bi afiri mu na mmom na wɔde bi ɛka ho sɛnea adesua no ɛde maa yɛn no nea na Israelfoɔ no ɛyɛ nyinaa no na wɔn ani yɛ den wɔnim paa sɛ ɛyɛ Onyankopɔn akyiwadeɛ nso na wɔyɛ den na wɔyɛ saa pɛpɛɛpɛ ɛna me ne mmienu nso yɛyɛ den yɛteɛ nea yɛnim sɛ Nyankopɔn sɛ ma yɛnyɛ no yɛde anida ho bɔne na yɛyɛ sɛ yɛnyɛeɛ a Nyankopɔn ba a yɛn ho bɛkyere yɛn papaapa yɛtoa so ɔse ɛmu bi afiri mu na mmom no na wayi bi afiri mu na mmom na wɔde bi ɛka ho no ɛkyerɛ sɛ na wɔde nhyehyɛeɛ ahoroɔ binom a na ɛnni mmara no mu ɛkeka ho a nokware mu no na ɛma wɔto mmara no wɔde nhyehyɛeɛ no bi ɛka Onyankopɔn mmara no ho a na ɛma wɔyɛ mepamɔkyerɛ yɛtoa adesua no so Nyankopɔn ɛkɔɔ so ara etu Israelfoɔ no ɛfo ɛsan sɛ ɛkɔduru mpɛn bi a afei na ɔmo ɛkritisaize afoforɔ mfomsoɔ wɔ ɔmo ho nanso na ɔmo ho ɔmo deɛ no ɛnka na mmom no daa ne daa nyinaa no na ɔmo de ɔmo nsa ɛkyerɛkyerɛ afoforɔ mfomsoɔ ɛso ɛno nti farisifoɔ ne mpanimfoɔ no ebi ɛba Yesu nkyɛn bɛse no sɛ adɛn nti ɛna n'akyidifoɔ no anaso sɛ n'asuafoɔ no ɛnyɛ nea ɔman no ahyɛdeɛ ɛseɛ wɔnhohoro wɔn nsa ansa na wɔadidi na Yesu Kristo bua sɛ wɔn sɛ wɔn atete sɛm nti no wato onyankopon emra no atwene eno omodi omunim die ene won atetesem no esi nipa enemu mepa moto ye komu kakra na yeti na Yesu verse 3 no na Yesu bua won se adenti na mo nso mo atetesem inti mo ni onyankopon ahyede eso na onyankopon ahye se diwaja ne wona eni na dia okaneja anam nena na dia okaneja ana ena ho asemone no owuo ena ema no iwo ye bo atire mu e de akọ verse 6 no verse 7 no ye ntie asem a onyankopon e ka tre me ne omie no ene wa ha e nya atumfo edise Isaiah ehye mu ho enkom se oman yi de won anofafa na edimi ni na won akomade atwen afre me hokọ etretre na wo sore me kwa wo chetre me nsema nipa ayeden ahyehye asafo urade asem ni enu ntim yade anofafa esum onyankopon yen akoma atwen afre onyankopon ehun enye sa na nyankopon pese yeden yesum no na emom no ohwehwe sa yede odo ene akoma mutie akoma mufan ebeden ebe som no ewo no kware mu na enye nipa enimu enhwehwe ye adusia no question na etwa to okra no ade ma yen se ye be yeden se aye e Christofo ye ye bi afre mu ana so se yen fa bi enka ho emra no ye beye den etimi edisa enhyehyeye no eso ekoma me ne wum ye no yense yakopon chen ahoden na yetimi aye na hyede ewo Yesu din mu amen be ma wo Sabbath school eno ne asafo no akoma yakopon ensua bebre se wanya embre na afi wetie na asem ewo Yesu din mu amen.